Bofu rakachevedzara vanhu vakamuti iwe inara iye akati tora kuona Jesu Bofu rakachevedzara shamwari dzaki dzikamuti wakubva chimira yakati ndezvekwenyu wesu tora kuona kutenda kwenu kakukumbira. to see you.